kawa sio kamu hisokani amaku na undo motola walete yamana.
Come on.